Kutani kuni balala umthonyama, Xebene, mlisana nomthinjana, lo umi phambi kwenu ngoasipesona yiyo, Ngxeme, iseyilambongi sakhulayo, phansi kombongo othi, mzali. Ayilameli ngikhusela kuzanye nezibi zobomi. Xalapha lam lokuphalazela inyembezi, mesuliwe zami inyembezi, chiza lam lentliziyo edandathekileyo engxulerhekileyo xa ndiphantsi kwembandezelo. Ndinebhongo loqhayiyanawe mzali, ndizingomba izifuba xa ndibona ibe ngase ndikhahlele ndityibeke ndiphuhlisa amagama asulungekileyo. Qha nto nje andiye emthonyami ngoku. Namhla ndiqiqile engqondweni ndiyakwazi ukuhluza kokulungileyo kwengalunganga, ndiyindoda egqibelelele phakathi kwamanye ngenxa yenzame namatiletile enziwe ngoku. Ndiyintaba engeva imimoya enyamezela izikhukhula zemvula ngenxa yamazwi athi uphila phantsi kwesizathu. Ndibhala lo mbongo ndinxulerhekile emphefumlweni, ndisehla inyembezi ehleleni, ndidodobele engqondweni ngoba indlela endikhule ngayo ibingelulanga, ibingumnqantsa kuwe mama, kodwa ungancamanga kakade nomzingisa kanasho, imbongi yosiba ikhathazekile.